Afu na jongoja make it, wakisema, mshono na kuna wala wasamanga, DNG, next DNG, yeah. But kuna hile MC atasamanga, J-Farm, Guardian Angel, Kileta Katifu, Bahati Kenya, Mujipange, Mujipange.
You are coming next.
One FM.